Hallelujah.
Hallelujah.
Unokutshutshiselwa izenzo ezibi. Andithi noKristu wafela izono zethu kwaba kanye kwaba. Yena elilungisa nje wafela thina boni esisondeza kuThixo. Wabulawa kodwa wavuka ngomoya kaThixo.
Exodus chapter 1, Exodus 2. Hallelujah.